Hello hello bakunzi ba Nda TV murakomeye mumeze neza nizere neza yuko mwaramutse neza cyanke mu bamwiriwe neza bivanye naho umwose aherereye ari so ejewe Elma Love ndameze neza ndetse ndashima Imana yuko nihomeye ku mwuka w'abazima kuko hariho benshi bipfuje kugera hano ngeze ntivyakunda kuko Imana irapanga ivyayo nubwo natwe tuba turiko turapanga ivyacu ariko Imana ibifise ivyaduteguriye kandi ntishobora kubihindura ego uno munsi ndagarutse mu gihe kirekire mutanyumva ndi nyuma ya kamera ngo munyumve amajwi gusa ariko no munsi bibaye ngombwa ko ngaruka ndanabikore kugira ngo ndaguheretse inkuru ishushe inkuru iri kirakora neza gushika kuri no mayi kiravugisha abantu benshi amajambo menshi cyane utuno munsi mvuga kuri nde uno munsi ndavuga kuri Bernice wo muri Empire Avenue ndetse mvuge no kuri Sabi nibikorwa byiwe bari ko barakora uno munsi hariya mu bwami bwa Empire Avenue mu bwami bwa hariya kwa Kent Peak Centralization asanzwe ari ahagarariye ibikorwa byaho ego banzu kandi subscribe ukande gem ndetse ugire partage kugira ngo bose bashikirwe kuko ndipfuza iterambere nawe wifuza iterambere nka jewe ukomba kubimfasha mu ndetse tukasengera ku mugozi umwe kugira ngo twese hamwe duteze imbere ibendera ry'igihugu cyacu babone uko natwe mu gihugu cyacu tufatanye ndetse tunafatana mu nda mu byo tuba turiko turakora ego tumaze iminsi tubibona hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi Bernice atangaza irekorwa rya app yiwe izoba ibaye irya mbere umuririmbyikazi w'umurundi arekuye app byerekana yuko Bernice agomba gukora ku rwego ruri international ku rwego mpuzamakungu ndetse yigereranye n'abandi baririmbyi bakomeye ndetse abaririmbyikazi bakomeye cyane ku rundi rwego atandukanye ishusho ryiwe ndetse n'abandi ego ni ikintu cyiza cyane twaragishimye twarakinezererewe turavuga ati Empire Avenue iramukoreye neza iramukoreye ikintu cyiza ndetse ikintu gishimishije kwiteka ryiwe ndetse n'igihugu ntivyahereye aho reka mbanze nsubire inyuma gatoyi kuri Bernice tubanze turabe ibikorwa vyiwe bimeze gute tumenyereye yuko bari bamaze iminsi bamukorera igikorwa kimwe mu mwaka ego ariko bisa n'ivyahindutse kuva aho arekuri indirimbo like ari kumwe na Benturo ikakundwa hirya no hino ndetse ikagira challenge nyinshi cyane ikaca kumbonesha kurezo hanze zikomakomeye twaye tuzi neza yuko ashasubira kwicara nka kumwe vyahoze nka kumwe vyamye aka akicara umwaka wose kugira ngo asubire akora ikindi gikorwa ariko siko byagenze twahawe iminsi gusa tubona batangaje ikindi gikorwa cya app nayo izoba yitwa ibintu turibaza ati ibintu ni biki ibintu iyo ndirimbo izoba ivugamo ibiki izoba presence app yose ikitwa ibintu Yes, muri iyo app turabona ko Sadbi ariko arabishyiramo ingufu nyinshi cyane mu kumutangariza hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe aho navuga nka Facebook page na Instagram ziwe usanzwe uzi ko zikurikiranwa cyane rwose ariko si nawe wenyine na Bernice ariko arabyifatamo neza mu kwitangaza no kutangaza kandi iyo app kugira ngo abantu bayirindirane igishika so ikintu cyagiye ku maguru suno musi mvuga ati reka mpaguruke rero ndabishikiriza abarundi ndabishikiriza abankurikirana bumve aho ibikorwa bigeze niki yarekuye aka video ariko arumviza imwe mu ndirimbo ziri muri app yiwe aho umuntu nabamenyesha neza ku iyo app ishobora kubigizwe n'indirimbo zitandatu harimo featuring ya Benturo featuring ya Sadbi ndetse n'izindi twaba tutazi ariko aka video kanteye amakenga ndavuga ati indirimbo yoba yitwa gute iyi ndirimbo yoba yayikoze wenyine cyangwa bimeze gute ese namenye titre yayo ariko numvirije umudiho direct amacangenda numva show majozi mwese muzi cyane unani banya unijiwe kandi wenda nzina ndibaza neza iyo mvuze ko mucamwe mvuwe ariwe ndetse yarabiciye biracika Bernice yaririmbye muri wa mudiho kuburyo uwumvirije ngene itangura ucuvu uce umvume nga ni show majozi wow ivyiza vy'u Burundi byerekana ko Bernice ari very talented afise tara afise ingabire kabisa yo gukora nkuko na wasanzwe yitwa ingabire Bernice so mwaka ka video ntiyari wenyine yari kumwe na Sadbi mu modokari aho ubona yuko bari muri mudu nziza cyane bariko baratamba bariko bararyoherwa bishimye ndetse akaba yagize agiyashira ko caption ivuga ati ibintu app mood big announcement Monday be on alert on all my social get ready Bernice Kesi byanteye kwibaza ati iyi app ishobora kurekugwa ryari? Ese iyi app izorekugwa harimo amasanamu cyangwa bazorekura ama audio gusa? Kuko tumenyereye neza iko kwa Sabi atakintu cyijana gucyo onya ari gake tubura amasanamu. So reka ndabatumirire kandi kurindira nigishika iyi app ariko twongera tubazanya ati umuntu yo bari hafi amenye ibikoko cyane bya Empire aze muri commentera tubwire ati iyi ndirimbo yitwuku iyi ndirimbo yarayikoze wenyene cyanke yo bari collaboration n'ubundi muri rimvi twoba tutazi. So numvirije neza muri indirimbo ndumvamwo producer Abaskis w'umugihugu cha Uganda, nkumvamo kandi bavugamo na Corona ari wari DJ Corona. DJ Corona ntituramumenya n'ubu ntituzuwa ariwe, ariko tumwumva ko yo ari umproducer muri Empire Avenue mu gihe amajambo menshi amuvukwa ko bamwe bakikeka yuko bari Sabi wenyine abyikorera hama kiyita Corona, abandi bakavuga ati n'umproducteur mushasha yaronsa adashaka kwimenyekanisha ngo abantu tumumenye n'ayandi menshi nanje ntazi, ariko tugisere neza yuko tuzomumenya tu yinyegeza yareka tuzomumenya. Reka ndabaha akanya kandi mwongere mwumvirize aka gapande k'indirimbo kugira ngo mumenye namwe byinshi mutari muzi, ndetse mugire n'icyo mwambuye muri comment. So ya Elma Love mwarimo nkuko bisanzwe, ndanabakunda cyane kandi ndabibashikirije bivuye ku mutima. Kora subscribe ngo natanguye ndabasaba kugira ngo tubandanye tukiyoherwa kuba batarabikora. Bandanye ndanabashimira cyane kuba muguma munkurikirana. Murakoze cyane. I love you so much, my fan. I love you so much, a Burundian fan.